Havizigiro viecho, mazibo no mucho. Inyenyeri serutse. Abanyabwenge bakure, bazaba nyikurikiye. Araba wihagaze, basanguru yoya. Bazana mashikanwa, nimibabu motaneza. Ifeza ni zahabu, barabiri mutura. Bazaba marahika, batera mundirimo, bati Gloria. Jana, imana y'ubushobozi databa twese ahoraho umukama w'amahoro ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe ibukomeze ibushigikire uca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose umwete w'uhoraho nyeninga uzoshitsa ibyo Gloria Glory, ashimuje mu izina ryawe. Gloria, Gloria, ahasumba majuru, natwe mwese tuvuge.
nziza kuri mwese.